Yambu yambu.
Umeze neza?
Yeah, turashimye.
Umuntu yateguye kino kintu. Kwanza intumbero yari yahe?
Intumbero yari ukwereka abarundi kujya ko natwe dushoboye. Abarundi bamenyere baraba amafilme z'abakorea zisiguye mu Giswahili abandi zisiguye mu Kinyarwanda. So twashatse kubereka yuko buriya natwe impano turazifise. Natwe baturabe reka dukore twarafashe umwanya ikiringo cy'amezi 9-10 turiko dukora kino kintu kugira ngo turabe ko dushobora buhoro buhoro gukura zijya mind zo kuraba amafilme gusa zisiguye z'abakorea natwe turashobora gukora seri nico gituma twazanye iyi seri Nobela kugira ngo tubandanye kumenyekanisha igihugu cyacu
nuko mwabivuze mu ihuriro ryamenyesha makuru nabanditsi mwaravuze ati harateguwe ibintu bimeze neza kugira ngo twerekane impano z'u Burundi ariko kubera iki wacyuhitamo gushyiramo rero abaririmbyi na cyane cyane harimo nabubatse amazina
nashimye gushyiramo abaririmbyi kubera ko nzi yuko nabone burya barafise impano impano zo gukina sinema naho burya mutaba mubizi kari nk'aga surprise burya nta n'umuntu yari yiteze yuko bazobona abaririmbyi muri sinema ariko twe twaravyiyumviriye twaricaye turabipanga turabishira mu ngiro kandi bigiye kubandanya uko muri saison 1 Nobela twashizemo aba Big Fizzo nabandi muri saison zikurikira tuzoshiramo nabandi bajya bose muzi tusanze kuvugira nga ni surprise muri saison zikurikira naho ne tugende tuzana abandi bantu mutigeze mwibaza yuko bashobora kuba muri sinema kuri ubwo rero bizogenda bibabera surprise buri gihe cyose dusohoye dukoze lancement
nk'uko mwabivuze mu ihuriro ry'abanditsi n'amenyesha makuru mwongiye murabisubiramo ati mu 2014 nari napanze na Fizzo gukora sinema ntivyakunda 2016 nawe nyine ntivyakunda ni giki cyatumye bidakunda washaka gukinana nawe sije yigishe kugaruka
narabitegura ariko bivanye n'ibintu bijanye n'uburyo nabona ntari tayari nkavuga ati nzobikora igihe cyavyo nicashika umva rero igihe cyashitse twarahuye turasubira kwati bya bindi twapanze reka duze tubishyire mu ngiro ni nawe rero twaci tubishyira mu ngiro kuko twabipanze yarazi imyaka myinshi
mbega kuri Big Fizzo akabazo kaca kaza kuke yamubwira ati Big Fizzo ndipfuza ko dukirana film Big Fizzo ubujya byakiriye gute jya mbere
kuno njye nabyakiriye deja si na bo si just nabona ko noja kwa kutinga filme mugabo kubera kukera bimbiye nkuko yabivuze kuva kera naguma nibaza ikibazo eske nzobishobora canke iki n'umunsi turiko turatuna naguma nyene mfise ubwoba mugabo bo yaguma ama courage hama bose abantu bariko barafata nyine baba direta ko barafata amasanamu bambwiye ati antuka uri kubikora neza kugeza bo nikura mu bwoba nyene ndakina ndabano normalement reka nkine nk'umuntu atakamera ni muri kirandaba kandi en plus deja nari nsanzwe nkora ama clip mugabo sinema n'ikindi kintu ni donc no voyez quoi ari ikindi kibitahuye nanuze na nk'ama clip ki mugabo vraiment reka nshimire kuke kubona yanyizeye nuba ni petite ko ari kintu yabonye muri je bavuga ati je ndazi yuko bishoboye unyemerere wo juste ubikore en tout cas ndamushimira kuko deja nariko ndagira nubwo no kwiraba so mugabo ni bona ntanuze itabura ka repetita yaba nabo banze kubivuga mugabo bose abantu bari ngaho bose babishimye en tout cas narose n'ama felicitation menshi ngwe dik umbe bwa bundi urazi kwa acting so nibaza yuko ngiye kwilansa nanje mu bintu byo gukina amafilme
Fizzo muri kino gitaramo cyangwa muri no event mwariko murereka abantu ibyo mwakinye n'ibyo mwifuza gushikiriza Uburundi n'Abarundi hari umunyacyubahiro ambasaderi w'iri Nyamitwe yavuze ati ndabonye filme ubwa mbere y'ikirundi ifise son nziza n'ama image shora kwereka umuryango n'abashyitsi ndetse nabo bagendeye Burundi kubwo bavyakiriye gute
en fait turiko turatuna je si bo sinavyitega vraiment réellement nana kimwe bo sinavyitega mugawo en tout cas sikuvuga ngo ndayihayagize kubera ndayirimwo canke iki mugabo ni film en tout cas nkuko ambassadeur yabivuze ni film iryoshe ni film ifasha amasana
ariko si bose baronka kajyo ko kubona hari nk'umurimbyi ashobora kuba atangwa n'umusa atari bwawe ne Fizzo avuga ati nari fuje kwicara na Fizzo kubwo ntucibona ko hari akandi kantu kuke ya cre
oya jewe kuri jewe imiryango iri open uzoshaka kuza dusangira tuzosangira urumva ibyo bivana n'abantu nyene n'abo bantu nyene mugabo sikuvuga bon ni ibintu byiza kubona yaduhujije tukicara bon nka Emerissa ni we bon ni mu petit frère wanje turaganira yaduhuye tugatera inkuru mugabo no naho rimwe na rimuhora bamwe bahora bakrea ibintu by'ugwanko mugabo ego ni obe twari kuja hamwe twese tukanamarime tukerekana yuko kuko nabantu bashaka kudufasha batubonye turi kumwe tuko turaganira ahubwo ati bajya abantu barafise urunani bajya abantu barafise ubumwe so reka ndongera ukanye ko kubwira abandi ba musicians cyangwa abandi ba baba director baze baragenderana batamberana kuko hajya ubuhinga buraraho ubwenge buraraho
yego tugonke kuri filme gatoyi ziko turaraba ngene filme actinze ni mubona ko umuntu beze neza cyane ashaka kumenya nka fiza kare kamuvuze gatoyi mwizo ntuze ibyo zibitwaboye nakahe
kamvuruze anakubwiye ko ari ubwoba ni bwa bwoba mwikubwiye obeje siniyemera kuvuga ishukuru siniyemera sinabona yuko ndabishobora nta nakime niyemera mbwawo kuri kubwa kuke yaguma mbwira ati urabishoboye nje ndazi ko aka kantu gato ubanje kugira ni ibintu byoma byerekana yuko biri muri wewe so urabishoboye mbwawo ata bon turese ubwoba nta kindi vraiment nakiye nja muri mood ndabikora neza yego
turacyari muri film hari ababyeyi benshi abana benshi abakobwa benshi usanga ariko arara film atarizo mu Burundi umubwiye mu Burundi akacabwiye ati ni vya bindi nyene kuri wowe ndatashitse ngaha koko fizo umuntu abonye fizo acavuga ati reka numvirize ico yavuze nakaye kamucu batera abandi badakunda film zo muhira badashigikira ivyo wacu
oh si filme gusa je no saba barundi yuko twese to shigikira ivyo wacu kuko tutabanje gukunda ivyo wacu nta muntu azuza kubikundisha kuko mugiye nk'iki gikorwa kuko yakoze ni gikorwa nk'uko wabivuze monsieur l'ambassadeur yavuze ati sinzi ko umvise ijambo yavuze ati ifo yuko dukunda ivyo wacu kuko tudakunze ivyo wacu nta muntu numwe uza kubikundisha so abarundi no basaba yuko bubanza gushigikira babuhanza gushira imbere ivyo wacu sikuvuye ko ngo sishaze kuvuga ngo ibindi bace babiterera hari oya kuko natubwiye turirimbe nuko twabaye inspiré bivanye n'abamizi bo hanze n'aya mafilme twatangiye kubona amafilme yo hanze so kuko itwebwe tutobikora kandi dufise ububasha so mugihe dufise ububasha bwo kubikora ifuko tuja hamwe hama intambara tukazireka mbwabo tukagira ururani tukagira ubumwe mu gikorwa cyo serukira Burundi twese hama tugikoze ico gikorwa hama niba ashaka intambara entre nous ibandanye mugabo hageze yuko ari ikintu kirepresente Burundi tuje hama
bifuzo je nibaza ko nabashimira cyane kiretse harundi akeneye kubabaza utundi tubaza
kandi ndabashimire murakoze cyane.